League, eh, duun bura mari bedo mention kar ka. Gima notimore chieng' Tich Abich gi chieng' Ngeso mane choko pach jopiny. Iparo ni en public participation yeye manigeno dhi timore koso ne en gima manoduogo bedo hijacked ma nokochopo lengo mare makare?
Cleophas, mokwongo public participation notimore maber kipacha. Alo chik makeno wegodo mar jo ODMPs noduogo dominate. ODMPs netimo their mandate mano be nigitimo kaka jo kaka wabunge. Onok en gima nobeduced to single political party conversation. Nene mbaka mane jo ODM kichwanga joma nyawacho ni vibrant, kendo ne ging'e gima noterogi. Ne gimobilize ji mondo obi. Wachagi wach, kuma kano wacho ni non gibe ni kawgi nitere e each constituency. Gimomiyo gicha nokele e county level, wantie sani okang' ma austerity measures mondo wang'ad budget kata pesa mani dhi tigo e wach mar public participation. Kono kele mondo kaka Nairobi kawo 17 constituencies, nokele gi table mass. Kwata imagine kano kawo jogete o kano kawo each constituency to have the public participation e constituency margi. Moko no dhi kawo muda mang'eny sana. Nigi mana kawo almost maybe 1 week or 2 weeks. Kana gi dhi move around. Another thing kwa wacho wach mar jomoko nomedo cut off mondo kiki hear their views. Unyaparo nyako mani nungu ni Masi Chepto. Mawuok embakasi Embakasi Central or South. I can't remember the constituency. No, wacho pacha kaka ne en. Onge ng'ama no otame kata mano omone wacho kaka no neno. Akia gimo kumagini ya nite jomoko mano otame mondo kik wuo. Nite no mithulo mondo wuo. Joma ne nite kachacha te kaka wach kijende no mithulo mondo wuo. Joma wamam no mithulo mondo wuo. Kata mana joma ne nigola mathindo thindo. Jo boda boda kata wuone wa joma dongo. Mara reyo. Paro nochoki kendo paro manchochoki gin pach jopiny. Kendo en magi monyisowa ni all along pok wabet gi public participation on our national agenda. Ma is the first time wabet kode openly. Ma to me, kian kaka Jared, anene gima nyotimore maber. Ma pach oganda nyochoki, wali tumurwane ni what next kidhi teri od bura kiny.
Ntie geno ni pach jopiny mochoki gidhi keta tim? Koruka kori kinene?
Koruka kora.
Ewi thie choka shago?
Idhi keta tim. Kaka nene. Gimya wacho kamano kapar ka jokanyo wanya biro Bomas kaka wajoni joma ni Nairobi kae, joma nyo ni Nakuru, joma nyo ni Homa Bay. Inya tim gite kasto gi kawe to gidhi kete self ochoko buru. En gima onigo be ni kete tim. En gima kipacha pa ni dhi kete tim. They're going to table it. Kichanga din koko kete tim. Tundi jima dhingo dhidhi e court. Samana wan gi mbaka moro ba teke kan wacho ni kuponi okote kete tim. Ntie joma ng'iyo kendo rita rita makokupon kokete tim to gidhiringo dhie e court mondo gilu ni gicha be nicho kete tim koko kete they'll follow up.
Erokamano.